Det var vår store sorg. At han ikke skulle få oppleve vennskap og det være viktig i andre menneskers liv.
You proved us wrong. You proved us so wrong.
It was just a virtual kiss. But boy, I could almost feel it.